Chuti bakunzi ba Imbone TV tuba tubahaye ikaze ku makuru aba tugezeho kano kanya na makuru aba yihutirwamo mugomba kumva kuko mukana yamenya mukamenya hise kizahigana naho muri ikijya mbere.
Radio Inzamba mwiriwe mwese kaze mu makuru mu Kirundi yo kuri uyu wa 24 ukwezi kwa gatandatu. Umushikiranganji wa mbere nicegera cy'umukuru w'igihugu uno munsi niho barahiye ko binjiye muri ayo mabanga. Igenwa ry'abo bategetsi rije gukura icyizere kuba ari biteze ko ibintu bigiye kugenda neza mu Burundi, bivugwa na Vital Nshimirimana arunguye urunani rw'amashyirahamwe igenga force. Ingoro y'umugambwe CNA yaraye ituriwe ku mutumba Buhogo muri komine Nyabihanga intara ya Mwaro. Abanywanyi b'uwo mugambwe bemeza ko bariko batotezwa n'abari mu mugambwe uri ku butegetsi. Hari abasirikare bo mu ikambi y'amajana 322 biyamiriza inyifato yubatwara ko asinzikaza ubuzima bwa bamwe muri bo, umwe muri abo bakubiswe akaba ari ku musego.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba akaburungu org.
Jusman Duimana niwe ari mu buhinga bw'ivyuma, amakuru ahagarariwe na Reveriano Bazikamwe. Uno munsi niho Commissaire de Police General Alain Guillaume Bunyoni umushikiranganji wa mbere benicegera cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza barahira imbere yo kwinjira mu mabanga. Maître Gustave Nyonzima yize amategeko abona ko ari imboneka rimwe aho inzego nk'izo zirahira hari kwakora amabwirizwa nshingiro abiri. Ni nkuru ya François Bizimana.
Jewe ingénieur Prosper Bazombanza icegera cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi,
jewe commissaire de police général Bunyoni.
Uyu ni Commissaire de Police General Alain Guillaume Bunyoni umushikiranganji wa mbere bena Prosper Bazombanza icegera cy'umukuru w'igihugu bariko barahira imbere yo kwinjira muri ayo mabanga. Bose bakaba bamenyesha ko bagiye kubahiriza amategeko y'igihugu bena gateka kazi na muntu.
Ndarahiye ko ntazokirigana ku masezerano y'ubumwe bw'Abarundi, kwibwirizwa shingiro ya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa. Niyemeje kurwanya ibyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka ka zina muntu n'akabenegihugu bose.
Aha rero ngo ni imboneka rimwe aho abo bategetsi barahiye ariko harakora amabwirizwa shingiro abiri kandi bakarahira imbere y'inzego ziriko zirasozera ikiringo cyazo, bisigurwa n'uwize amategeko Maître Gustave Nyonzima.
Kurahira imbere rero y'inama nshingamateka ya ihavuye twisunze ingingo y'amajana 288 mu gace ka mbere kibwirizwa shingiro ry'itariki 7 ukwa gatandatu mu 2018 niko bimeze, kuko ikiringo cazo ntizirahera iyo ngingo uko bivuga kizohera tariki 20 z'uko 8 mu 2020, kuko bari baba bagiyeho bakarahira bakaba invest itariki 20 z'uko 8 mu 2025. Niko rero umuntu yobigereranya, ariko ni ibintu bidasanzwe cyane kuko mu Burundi haramabwirizwa shingiro abiri akora icyarimwe, nico gihugu ku isi ivyo biriho nta handi birakaboneka. Rero biragoye nta handi bari kurahira, nuko nyene ko bisunze ingingo y'amajana 288 mu gace ka mbere.
Ibirori bikaba byabereye mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe imbere y'umukuru w'igihugu mushasha abashingamateka, kiretse abo mugambwe CNL batavyitavye. Tubibutse ko umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yitezwe ko agiye kwihutira kugena abagize leta.
Igenwa ry'abo bategetsi barahiye uno munsi ryerekana ko hagiye kuba intwaro y'igikenye mu gihugu. Ibyo bivugwa na Vital Nshimirimana harunguye urunani force, aho avuga ko n'ikizigizigi cyariho ko umukuru w'igihugu mushasha hari ibyo agiye kuzokosora byari byarononwe n'uwo yasubiriye cyaheze. Inkuru ya Jean Baptiste Bireha.
Igi abarundi batari bake bari bafitiye mukuru w'igihugu mushashe Evariste Ndayishimiye yabonwa nk'umutegetsi agiye gusubira kunagura igihugu akanywanisha abarundi camaze umwanya urumerumara. Ibyo bikaba byaturutse ku igenwa ry'umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni n'icegera cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza. aho iryo genwa ryabo bategetsi rigaragaza ko ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bugiye kubandanya gukandamiza abarundi. Ibyo nibishikirizwa na Vital Nshimirimana arongoye Runani Fosque kubwiye ngo ubutegetsi bw'igikenye bugiye gusimbatara mu Burundi.
Igenwa cy'umushikiranganje wa mbere hamwe n'icegera ciwe cyaraye byerekanye rero Evariste Ndayishimiye uwariwe cyaraye byerekanye yuko akuriye inkoni kugishitsi abantu bose twari twiyumvira yuko ashobora kwigarura kaba umuntu akagarura igihugu mu nzira y'amahoro akagarura igihugu mu nzira y'iterambere agasubira kunagura imigenderanire n'umubano mwiza n'andi makungu. Ubu rero Evariste Ndayishimiye yarayerekanye uwariwe, yarayerekanye intwaro yifuza, yarayerekanye ibyo agiye gukora. Iyo ntwaro rero izobigizwe nabajya twaraye tubonye hamwe n'abashikiranganji buca bashingwa kandi benshi bazoza bameze nk'ababunyoni. Iyi ni intwaro y'iterabwoba, ni intwaro yihonyabwoko.
Vital Nshimirimana kavuga ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yerekanye ishusho yiwe hakiri kare, ariko ngo uwo yasubiriye Petero Nkurunziza asa n'uwabikora mu ibanga aterekanye cyane.
Evariste Ndayishimiye kubona ko zibi ubunyene sinabiri cyane sinibi kuko turabye Petero Nkurunziza yamaze imyaka irenga kuri itandatu ndwi abantu benshi bamuharira, abantu benshi batazi uwariwe, ariko arubaka nge nazo sambura igihugu cy'u Burundi abantu batabibona. Ariko rero Evariste Ndayishimiye atanguye kwerekana uwariwe hakiri kare, abantu n'abarundi amakungu ibihugu bibanyi bazoba bazi uwariwe, hanyuma bamufate nk'umukuru wa leta y'iterabwoba. Kandi turizwe yuko leta nk'iyo idashobora na gatonya kurama, ntishobora kurama kuko ntakiba yubakiye ko
mumenya ko ari kuri uno wa gatatu umushikiranganji wa mbere mushasha Lengi Yome Bunyoni n'icegera cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza barahira mu gura makoraniro mu Kigobe.
Muri iki gihe isi yugarijwe n'ikiza cya coronavirus, ubuze ibimenyetso byayo. Ibimenyetso bya coronavirus ni ibi bikurikira: ubushuhe, kumeneka umutwe, gucika intege, gukorora no kuma mu muhogo, kubura impwemu. Mbega ni iki gukora kugira wirinde icyo kiza cya coronavirus? Karaba kenshi mu ntoki, kororera canke wasamurire mu ngingo y'ukuboko, koresha imishwaro ukitabwa uhejeje kuyikoresha imwe bita papier mushwaro, ifuke ku munwa n'agatambara kabigenewe igihe wumva ufise ibimenyetso, irinde kuramukanya mu guhana ibiganza no kugwana mu nda, irinde kuja mu makoraniro y'abantu benshi. Ubu ni ubutumwa bwa Radio Inzamba agateka kawe.
Aya makuru tuyabandanije mu ntara ya Mwaro. Ingoro y'umugambwe CNL yaraturiwe n'abantu bataramenyekana mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri ku mutumba Buhogo, komine Nyabihanga. Abanywanyi b'uwo mugambwe nibo baje kuzimya uwo muriro. Ni inkuru ya Emmanuel Ndayishimiye.
Nijoro ryo kuri uyu wa kabiri neza na neza isaha 2:20 niho ingoro y'umugambwe CNL yaturigwa n'abantu bataramenyekana nk'uko inonyankamugayo yo mu mugambwe CNL ibitubwira. Ni ku mutumba Buhogo, zone Kibungere, komine Nyabihanga.
Twabona iri kirasha twamenye neza abantu bayituriye, ariko kubera abantu benshi bari bamaze gutaha bake dukoma induru.
Imbonera kurezo umugambwe CNDD-FDD zirakekwa muri ubwo bubisha ngo narijya ku mutumba wa Munago uri mande. Bamwe mu banywanyi ba CNL bagabishijwe n'imbonera kure ko zizobereka zirindiriye gusa ikigandaro cy'uwahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza kirangire.
Hariho n'igiti cyaranduwe ku munsi Petero Nkurunziza yapfuye kuri uyu mutumba wa Munago. Icyo giti twari tuye mukuru w'umutumba akaba yasabye imbonera kure yari yagitwaye ko yobisubiza aho bahiga, bavuga ngo nitubindire mu kiganda rugihe twazotwereka.
ngo n'imbere y'amatora aheruka kuri uwo mutumba nyene wa Buhogo harabaye imishamirano hagati y'inyangamugayo n'imbonerakure zisanze abo banywanyi basenere muri iyo ngoro y'umugambwe yaraye ituriwe aho bariko bagirira inama izwi n'amategeko imbonerakure zaciye ziba itegeko ngo bahagarike iyo nama. Twarondeye musanero wa komine Nyabihanga Adrien Ntuzwe n'Imana agire icyo bivuze ko telefone yahamagara ntaheze ngo yitabe.